bandi abana abamasomero abali wano ku kiko ennamirembe ebimu ku bigenda mu maaso wano